Isigaba sokuqala sokugonyela iCOVID-19 eMzantsi Afrika sele siqalile. Ingaba bathini abantu baseMzantsi Afrika ngezi zitofu?
The virus was bioengineered in a lab by scientists to be used as a weapon or a form of population control.
Yabazi abantu abagulayo. Kukuthatha
sonke sigonye ngoba yeyona ndlela ezawuphelisa le ntsholongwane.
Kufuneka sonke sigonye kuba yeyona ndlela ezawuphelisa le ntsholongwane.
Ndiyabazi mna abantu abaguliswe sesi sigonyo sabanika le COVID-19.
Scientists move closer to success.
Possible breakthrough in the development of a coronavirus vaccine.
There's a problem. A growing number of people say they won't take a vaccine.
I don't want to inject anything like this into my body.
Ingaba ezi zitofu zikosulela nge-COVID-19? Ezi zitofu zenziwe ngohlobo oluthile kwaye zisebenza ngolu hlobo emzimbeni wakho. Okwangoku zimbini indidi zezitofu ezisetyenziswayo eMzantsi Afrika, kodwa zisebenza ngokufanayo. Ziqeqesha amajoni omzimba wakho ukuba akwazi ukubona iseli ebalulekileyo yentsholongwane i-corona. Umzekelo, izinto ezikhuthaza ukunwenwelwa kwentsholongwane kumajoni omzimba wakho. Oku kwenzela ukuba xa uhlaselwa yile ntsholongwane, amajoni akho omzimba akhawuleze ukuyibona ayihlasele ngaphambi kokuba ikugulise kakhulu. Xa kusenziwa izitofu e-lab, osonzululwazi bathatha ilungwana elinye lentsholongwane balisebenzise ekwenzeni isitofu. Ezi zitofu zohlukileyo zinomahluko ongephi ngendlela ezithi ziqeqeshe ngayo amajoni omzimba wakho ukuba abone lentsholongwane, kodwa inqobo iyafana. Asikho isitofu esifaka amalungu e-corona aphilayo emzimbeni wakho. Isitofu siqeqesha iindawo ezohlukeneyo zamajoni akho omzimba ukuba zikwazi ukukhumbula ukuba iintsholongwane ze-COVID zinjani na. Ngelixa amajoni omzimba eqeqeshelwa ukulwa ezi ndawo ziphindaphindiweyo zamalungu entsholongwane ye-corona, abanye abantu bangaziva benomkhuhlane okanye beve iintlungu emva kokugonya, kodwa oku kuqhelekile. Yinto ethi yenzeke njengokuba umzimba wakho usomeleza amajoni omzimba ukwenzela ukuba uthe wosuleleka yile ntsholongwane ye-corona, amajoni akho omzimba abe ekulungele ukuyilwa. Ngoko ke, ukuba ubuxhalabile ukuba izitofu ziza kosulela nge-COVID, ngoku uyazi ukuba akunjalo. Imizimba yethu isenokungakhuseleki kwizinto ezikhuthaza ukunwenwa kwentsholongwane ye-corona ngaphandle kokungeniswa kwentsholongwane kumajoni ethu. Izitofu zibaluleke kakhulu kwaye yeyona ndlela esinokuthi soyise ngayo ukuqala kwe-corona. Hlala unolwazi kwaye ulandele inzululwazi.